You taking a video?
Yeah.
Let's
see that little. I'll show you. This is the one. Kisses. Oh,
right there. I'm gonna lay down.
It's that one in the distance on that rock. Wait. Where'd it go? And that's it.
It's gonna by himself.
Yeah. It has a little yawn.
Huh? You know what you used to call those?
What?
Sea goggles.
Sea goggles?
Instead of seagulls.
Aww. There we go. Uh-oh. Aww. Like a little hug. Good thing I captured this on tape. Perfect. Perfect. That one's standing proud. Look.
Yeah. It's a big boy.
Everyone's. He fell back. Where'd it go? No! On that one. Okay. No! Little seal! Watching the photo shoot. Da 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 da